Jehova, ungu malu siwami, angi ugwe swe ela luto. Jehova,
Ujehova,
usengumano sinagemina,
yebo, siwa,
yebo, angi ugwe swela luto,
luto.
Ngiti Ujehova,
Ujehova,
usengumano sinagemina, wena Thixo wami, uhamba nathi mihla yonke, wena Baba wami,
wena
ungumalu,
ungumalu
siwe, ekuhambeni kwethu,
wena
sonini, uhamba nathi imihla yonke, imihla yonke yethu, ungumalu
yena,
wena,
yena wendali kapu,
ngishepswe mbazitazami,
utobi
kanda lami,
utobi kanda
mafuta gamoya
indebe ambile tifi.
Hallelujah Lord, yena,
yena wendali
ngisho ebuswe mbazitazami, utobi kanda lami,
nga
mafuta indebe
yami.
Hallelujah Lord, ngishi mpeli mpela,
impela
impela, okuhle nomusa ngiyangilandela,
ungilandele
imini nobusuku bonke. Hallelujah Lord, imini ngisho impela impela,
impela
ngisho nencwadi encwele yangifakazela ngakulokhe ngikushoyo,
ungilandele
imini nobusuku, imini nobusuku bona, impela 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 impela,
impela
impela, impela kuhle nomusa ngiyangilandela,
ungilandele
imini nobusuku bonke. Hallelujah Lord, ekuhambeni kwethu,
ekuhambeni
wena somandla, uhamba nathi mihla yonke, wena Baba wami,
ungumalusi.
Hallelujah Lord, ekuhambeni kwethu, wena Jesu wami, uhamba nathi mihla yonke, wena Baba wami, ungumalusi. Yebo, ngisho impela impela,
impela
impela, okuhle nomusa ngiyangilandela,
ungilandele
imini nobusuku bonke, imini. Hallelujah Lord, Impela 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 kuhle.
Impela.
Impela. Impela kuhle nomusa ngiyilandela impilo yami.
Ngiyilandela.